ke ngoku ke singene kwinqaku lethu la kwa West Bank apho sincokola khona no Spike namhlanje umbona mfondini usimphiwe kangona umbona mfo kangona simkhangela ngelixesha indlela ke yokufaka isicelo semali imboleko xa uthenga imoto bucala lakhe sekulelo xesha kwinkqubo yethu ethi hashtag West Bank how to kwiveke phelileyo sifunde zonke iindlela zokufaka isicelo semali imboleko xa uthenga kwindawo ethengisa imoto ukuba uphosiwe inkqubo yethu khumbula ukutyelela kwikhasi lethu le-West Bank SoundCloud uyiphulaphule apho uzibele emva kwenkqubo yale veki ke iphelileyo nini zilabaphulaphulile ubuze into yokuba lwenze njani na xa uthenga imoto kummelwane okanye kumhlobo yiphi na imalimboleko ifunekayo uba ngaba umafa uzawuthenga imoto kumqeqeshi kufuneka aphulaphule namhlanje ke simphiwe kuvela eWest Bank uza kusinika ke impendulo kuba ngaba ufuna ukwazi nantoni na ngokuthenga imoto komnye umntu okanye bucala nceda ke uthumele imibuzo kwikhasi lethu lefacebook elithi West Bank Asset Management okanye ungene kutwitter ihandle yethu ithi at West Bank ufake hashtag West Bank how to mbona mas kwamkela emfundini ngale mini nkulu kangaka kamadiba namhlanje
Ngoso totize mbulise kuwe kubi iskim sako na kumobonga baphulaphulu bomhlobo wenene.
Ithe xa iphela iveki kule veki pheleleyo kwacaca ukuba uninzi lwabantu lufuna ukuthenga imoto noko ezingaxabanisi kakhulu umuntu abe netshansi yokuthenga imoto omnye ithenga komnye kakade ke unokuyifumana imoto yesecond kwindawo eziphambili ezithengisa imoto okanye uyibone apha esitratweni sakho ngamanye amaxesha kukhona laa tshomi yakho ithengisa imoto nalaa colleague yakho ithengisa imoto yintoni esimele siyenze xa sifuna ukuthenga imoto ngolo hlobo phofu ke mali imboleko enjani na yohamba njani na kwenjalo Spike
Kosi kakhulu Tshawe ukuba uyakhumbula ke kule veki iphelileyo sike sathi ukuthenga imoto elisekeni kuyafana nokuthenga imoto entsha kodwa ke kule kule meko kukho umahluko nje omncinane kulula ke ungena nje kuwebsite yaseWest Bank kufuneka ke nje ufake isicelo wenze yonke lento sele sikufundise yona ukuza kuthi ga ngoku kodwa ke maninzi ke amaphepha afuna ukulungiswa yokuba ungayithenga na icekwa lisele nawe ukuba uyamazi umthengisi ibhodiza umbuze ngemoto yiqhube uyive ujonge ukuba ihamba kakuhle na ukuba ubona unyawo lwentsela kwelo cham akuyomfuneko ke ukuba uzibophelele kodwa ke bakhona abathengisi kunokubathemba abafuna nyani ukuthengisa komnye umntu ukuze kuba bizuza imali ebhetele lokuyithengisa kwindawo yemoto ukutsho ke bhuti uyakwazi ukuthenga imoto komnye umntu ungakhange uye egaraji
enkosi ke mbona ngalo macebiso athe ngqo mfondini ngoku ke uthe ungafaka isicelo kwi-intanethi semali imboleko uthenga imoto apha esitratweni masithi ke i-tablet yami ibiwe onye laptop nayo mhlambi ndilibele emsebenzini ndingakwazi ukufowuna mhlambi ndisenze sisicelo sokuthenga le moto kugxa wam online
nangoku ubhutiza apha eWest Bank siyamkela ngobuhlobo iminxeba engenayo ungasifaka isicelo semali imboleko ngefowuni kodwa ke isicelo seintanethi lula kakhulu xa usazi ukuba senziwa njani na masikhawuleze nje ubhutiza singene kumanyathelo nje asixhenxe ufaka isicelo esithatha imizuzu engamashumi amabini ufumana impendulo yesicelo sakho samkelwe okanye sikhatywe ukuba isicelo siye samkelwa ibhanki iza kuqhagamshela umthengisi ukuze kwenziwe isivumelwane naye sokuthenga imoto lo mthengisi naye kufuneka aye kuhlolisa imoto nge-101 point check iye kujongwa nokuba isemgangathweni na ngabezomthetho okwesine ke bhutize wena nomthengisi kufuneka nithumele amaxwebhu ayimfuneko okwesihlanu kwenziwa isivumelwano semalimboleko somlomo ukuze sikwazi ukuba nokuxanduzwana usemthethweni okwesithandathu umneli webhanki uza kudibana nawe ukugqibezela nje intwanantwana ngemalimboleko okokugqibela ke bhutiza ibhanki ke ihlawula umthengisi wemoto ilungisa namaphepha okubhaliswa kwayo
Spike nakutumi kuFacebook uthi imoto yokuqala wayithengayo yayilisekeni ngoku ufuna ukuthenga enye imoto elisekeni kwakhona ufuna ukwazi ke ukuba angancedakala xa le moto ineminyaka eyi-20
enkosi ngalo mbuzo tumi usebenzisa u-hashtag West Bank How To xa uthenga komuntu ozithengisela imoto yakhe unokuyifumana imoto eneminyaka engamashumi amabini. Ukuba uthanda imoto endala ekudla ke ngokuthiwa ke ngesesilungwini ke bhubiza ziiklasiki, oko kukulungile. Xa ufuna ukuthenga masithi igusheshe ke ezabhiyam zazincinanana bhutiza kwakuthiwa zigusheshe zinqabileyo ngoku, thetha nebhanki yakho. Ezinye izinto ke ekufuneka uzihlole xa uthenga imoto komnye umntu ngemalimboleko, imoto ke kufuneka ixabise ngaphezu kwamakhulu amathathu amawaka erandi. Ukuba incinanana kunoko, siyakwazi nokuboleka imoto imali ukwazi uthenga imoto leyo. Imali ke kufuneka ithengiswe ngumnikazi wayo. Imoto ezibiweyo neziphinjiweyo azamkelekanga. Ukuba unqalintloko ukuthengisela imoto, amapolisa aza kucinga ibiwe ziwe aze ayihluthe apha kuwo. Kuza kufuneka ke ube nendlela entle yokubuyisa imalimboleko bhutiza.
Spike, ndinexesha lombuzo wokugqibela njengomntu oxakekileyo mfondini. Khawutsho, ndingakwazi ukuthatha apha kum izavenge zomhlobo wam nemoto ukuba yena akakwazi ukuzifikelela? Idumile ke le nto, ivamile into yoba abantu bawubuze lo mbuzo, abanye babedla ngokuthi ngesiNgesi i-take over installment. Ndingakwazi uba ndithathe izavenge zomhlobo wam xa ixakwe kuyibhatala le moto?
Ndange ngumbuzo omhle lowo. Ibe abathengi bemoto abaninzi bacinga ukuba bangakwenza oko. Nam ke ndize sendiphakathi kwabahlali athi umntu hayi ndithe take over, kanti ke bhuti ndihamba ngolu hlobo le nto. Ukuba umhlobo wakho uthi andisayifuni imoto ndicela undihlawulele izavenge zayo, kufuneka uthi hayi. Nokuba uyafuna, noba wena uyafuna ukumnceda umhlobo wakho ngenxa yamagingxigingxi athubeleza kuwo, akunako ukwenza oko. Khumbula utyobele isivumelwano nebhanki sokuboleka imali nokuhlawula imoto. Imoto isegameni lakhe. Ukuba uyayihlawulela, nguye osengumnikazi wemoto. Ukuba ufuna uba ngumhlobo kumhlobo wakho, yenza ngokusemthethweni, faka isicelo semalimboleko yokuyithenga loo moto. Ngale ndlela imoto izawuba segameni lakho. Xa uhlawule imalimboleko ngokupheleleyo, imoto ibe yeyakho. Silindele loo nto ke kubahlobo benene bhutizo.
Spike, ndabulela kakhulu, uzube nosuku oluhle tshayingwe mkondini namhlanje. Ingathi ke kukhubu cethucethu obuthile abekuthengeni kwindawo ethengisa imoto, mhlawumbi ke ungafumana ichama elihle kumntu ozithengisela imoto, umntu owenza ukuthenga loo nto ibe lula. Bona ke sibamba ngazo zozibini ke kuwe nabakwaWest Bank ngawo onke la macebiso. Sinethemba ke baphulaphuli nani uba nizabuza loo mibuzo ningayiqondiyo ke. Nisebenzisa hashtag WestBank how to, handle yethu kuTwitter @WestBank, okanye nisebenzisa ikhasi lethu paFacebook elithi WestBank Asset Finance. Ngokukhawuleza kwinkqubo yethu elandelayo next week, siphendula imibuzo malungana nesicelo semalimboleko esamkelekileyo. Ukuba ufake isicelo semalimboleko size sikhatywe isicelo sakhe, nawe unokuthumela umbuzo ke ngoku.